Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Télévision Renaissance.
Papa rasubiza ati nyoko akubyaye yaragutaye.
Umugwi mubona hani Groove Band ugizwe n'abarundi batanu, abasore bane n'umukenyezi umwe, bose baririmba bakanacuraranga. Tukaba twabasanze aho bariko barimenyereza muri imwe mu nzu bakodesheje mu gisagara ca Rubavu.
Yakunai kera kera cyane ukiri muto.
Twaje tuva tandukanye, yaravuye I Kigali, bari basanzwe baringa I Gisenyi. Twahuye twese tukunda umuziki, kandi twese tuba dusanzwe dufise aho twakorera imbere, mbere yuko ibintu bitangura kumera nabi. Ariko ubunye turinga I Gisenyi, Kigali urabona ko haba hari amabendi menshi, ariko nga I Gisenyi nta magrupe menshi ahari. Twebwe turirimba indirimbo zose z'ubwoko bwose, turavanga Ikirundi, Igifaransa, Ikinyarwanda, Icyongereza, ibintu byose turagerageza ibyo dushoboye, kandi abantu barabikunda kubera turirimbira abantu batandukanye. Urabona twe turi hafi y'umupaka wa Congo, haba ari abakongomani, haba ari abanyarwanda, hari abazungu, tuba tugerageza kugira dukore ibiryohera abantu. Turafise amahirwe menshi kugira ngo dushobore kubandanya turonka akazi.
Umwe mu banyarwanda asanzwe ari mu migwi yindi curaranga muri ico gisagara arashima intambwe abarundi bageze ku mu guteramisha abantu mu bunywero n'ibindi biteramo. Kuri mikro ya mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA ati twabigiye ko byinshi.
Nabonye vraiment abantu nabonye bafite impano, kuko harimo byinshi nabigiyeho, n'abahanga cyane cyane mu gucuranga, mu kuririmba. Hari utuntu bazanye tw'impinduka ku muntu z'imiziki, urabumviriza uburyo batwara ibintu byabo. Hari gakondo, hari n'ibintu biri civilize, byose babiziho. Bo icyo nabonyeho byose bakoraho, kandi kugira ubona abantu babizi ni gake cyane.
Userukizi bw'impunzi yaho muri district ya Rubavu basaba bishoboye gushigikira urwo rwaruka ruriko ruraserukira neza Burundi muri ico gisagara. Désiré Ndamanisha akabaganira na mugenzi wanje Thierry Bigirinda wa Télévision Renaissance.
Barafise ishaka rikwiye, gusa bararonka ibikoresho bikwiye neza. Basaba ababishoboye ko bogira icyo babafashije kugira ngo nawe babandanye biteza imbere mu mwuga wabo, haba mu rwaruka cyangwa mu bakuze, bakabegera kugira ngo babigishe uwo mwuga wabo, kuko mu mwuga bashimye babaho, bamwe bagafasha na bene wabo batararonka icyo bashobora kuba bakora.
Ingingo rero yo kugumiza abanyagihugu mu ngo zabo mu ntumbero yo kugwanya ikwiragizwa ry'umugera wa corona yafashwe n'igihugu cy'u Rwanda kuva ku wa 22 Ntwarane uyu mwaka, yahagaritse n'ibikorwa byose byo kwidagadura. Umugwi Groove Band nawo warakozwe ko, kuko bari batunzwe n'amafaranga ava mu bitaramo. Uno munsi none babayeho gute?
Imbere ya corona ho twararumwa n'ama event atandukanye, dufashanya ama mariage, ama dote, ahantu henshi baraduhamagara, kandi byari bimeze neza, baduhana amafaranga bimeze neza. Turavye ku bya karaoke navyo, ku munsi umuntu yararonka umwe 10,000 ku munsi, kandi wasanga dukora iminsi myinshi. Ubu unya ta akazi gahari, ni ukuri nama ndiko ndakubesha, ndakubwiye yuko ibintu bimeze neza. Uretse yuko umuntu aba afise aho ahasaba abamufasha, rimwe rimwe turaronka udufashanyo, nico conyene twizeye kuko n'ahandi hantu dushobora gukura. Twebwe n'Imana twagize nuko abo dukorana tubana hafi. Uretse yuko ari n'akazi kacu, ni ibintu dukunda, si ibintu twaje twiga, oya, Imana yaduhaye. Niyo mpamvu twebwe tuba dufise gitari, tuba dufise piano muhira, turavuza tukanaryoherwa juste kugira ngo wasi twumve yuko ejo bashobora no kuduhamagara tukagenda turi tayari n'ukuri twe twamatuvyizeye turazi neza yuko ejo hashobora kubaheza kurusha
na majambo rero icizera cyasozera kigabane ku isoko cuno munsi tubahisango mu ndwiza mu kindi kiganiro mugire ibihe byiza na ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.